Tihlatsi betivakashela tindlebe kubahlela imbisi nebaqhuquteli bempumalanga sayiklitho bajabule ngendlela lesimanga kuthi lomjaho ubuyile lonyaka ingani phela bewungekho eminyakeni lofile ngenxa yeligciwane i-corona kepha ke kukhona abakhala ngako
noma kunale micathango ye COVID-19 kepha ngama small scales siyazama ukuthi la ma sports endeke noma sibone namuhla ama cyclists angasimaningi sina about 27 but kule mini eminyaka sivamise kuba nabo 60 labanye bakaphumelele mhlambe ngenxa yokuthi ama sponsors abo akabaniketanga njengosibona kusisimo silikhuni kutemnotho
akungabateki ukuthi lo mjaho ufuna mfula batimisele nalabatatiko ukuthi bafunani kuwo yiwo kanye ke lo mjaho nakutholakala khona labasafufusa laba bese ngekuhamba kweminyaka batakhela ligama kuwo umdlalo wetekushova emabhayisikili lomuhla bekusigaba sekuqala sisuka e-Los Cop Dam kuyiwa emanzana lekulibanga lelingu 200 kilometers
try to go for a few sprints and kings but just in the longer got me there every time and then I knew coming down to this finish it's quite a fast finish so if you have a kick on the bunch you should stay away especially I'm not that fast of a sprinter
sikabale silandzelako sitawusuka eManzana silibhekise eMbombela inhlokodolobha yesifunza impumalanga mine ke ngingumduduzi Ndlovu nginakwazi manzi sisemanzana empumalanga.